madam to duñu yalla magi ñaanu yaay monuñ ci man dara magi dara fala jange dara mer ne ma ku muñ mu tu taxaru ma ken ci lena kem sama bop te job mosul am nit judu.